ibanga lokuqala amakhono empilo usuku lwesihlanu. Isihloko sanamuhla imibala ecutshiwe. Uyakitazeka yini ukuzwa ukuthi isifundo sithini? Namhlanje sizofunda ngemibala ecutshiwe nokuthi uxuba miphi imibala eyinhloko ukwakha lena emisha. Umsebenzana wokuqala. Ungayikhumbula imibala emithathu eyinhloko? Oluhlaza okwesibhakabhaka, uphuzi nobomvu. Bukake, uma uxuba imibala emibili eyinhloko, ungenza umbala ocutshiwe. Ungawasho amagama amathathu emibala ecutshiwe? Kuhle impela, imibala emithathu ecutshiwe, oluhlaza, osawulintshi, kanye nonsomi, ophepuli phela. Umsebenzana wesibili. Landela le migqa ukulumbanisa igama kumbala ocutshiwe. Imise ividiyo lapho ukuze wenze lo msebenzana. Nansi impendulo. Ngiyabheja ukuthi usuyitholile ngesikhashana nje. Umsebenzana wesithathu. Ungaqagela ukuthi mbala muni ocutshiwe ozowuthola uma uxuba le mibala engezansi? Uma uxuba oluhlaza okwesibhakabhaka, nophuzi uzotholani? Uma uxuba ophuzi nobovu kuphumani? Ekugcineni, obomvu noluhlaza okwesibhakabhaka, ukhipha muphi umbala? Uqagele kahle. Uma uxuba oluhlaza okwesibhakabhaka nophuzi, kuphuma oluhlaza. Uma uxuba ophuzi nobomvu, kuphuma osawolintshi. Bese ekugcineni, obomvu ocutshiwe noluhlaza sasibhakabhaka, kuphuma onsomi. Njengento yokugcina emnandi ngemuva kwalesi sifundo, hamba ngaphakathi endlini. Ukhombe noma yini enombala ocutshiwe. Ngiyethemba lesi sifundo besimnandi impela. Ngizonibona ngokulandelayo. Salani kahle.